Never mamume uraje kuyoza ibitari urumona kororeye amasati yawo gasindwa utukuru muta tanunye wayi wabayi jaja
Thank you.
Kutokiro tirigitiro Wale mutano zamweri Wale bairi mugendi Nekomo kia wabu chaga